I wake up in the morning, I'll bow my head and tell God. From the evil of the night, you save me. You guide and you protect me. I just wanna tell you thank you, Lord.
Awurade nhyira wo sɛ ɛnɛ dɛ nso wogu so na wohwɛ yɛ dwumadie sɛ de biribiaa mokɔ so na moyɛ ɛde ma dwumadie ɛde boa dwumadie sɛ ɛbɛyɛ na dwumadie bɛtumi afa ne ntoma pa afira deɛ ɛka ne sɛ awurade nhyira mo nyinaa na awurade nka mo ho moberɛ mo adagye awurade nhyira mo na ɛnɛ me ne wo adi ahyia ɛwɔ yɛn bible studies no mu adesua meno fae na yesua na ya shaase emere kakra etwemu no asem tru a edaso amunua achampo David anadodo na ne mse pastor David meno guso a yesua meno guso a yehwehwemu ewo nyankopon asem mu ene se beware of false teachers and their false teachings and the false prophets and their false prophecies bre ye duru me odofo de me no kan nyina ne se ma wani enna ho ani dai ho e ya de a ehia e ma nipa bia wana montuo wade ye nyina mu na nipa kuwa me no kasa e wo medwuma die mu no e ye nipa kuwa wo frɛ wo ho se a kristofo e firi se ene nkyerekyere bebre e na ba wiase ne ma bebre e na ekoso e wo asase so a se wa ma wani anna ho a sɛ de biribia me no ka no wani bɛba ahoso no na 6 no yadane no sɛ ama ne 9 na bɛhwɛ fam na ayɛ 9 enti de me kyerɛ wo de me pɛsɛ yesua de me pɛsɛ yɛte aseɛ ɛwɔ krisosum no nyinaa mu ne sɛ nsɛm a yɛka nsɛm a yɛte nneɛma a yɛhunu nneɛma a yɛkɔso nyinaa no ɛyɛ nsɛm bi a yɛn bible na ɛyɛ twerɛkronkron no aka ho nsɛm ama asi aka ho nsɛm ama yɛhunu na ɛno nso na ɛma yɛhunu berɛ pɔten a yɛduru mu yi enti sɛ saa berɛ no aso sɛ nneɛma a bible no ka too hɔ no berɛ no aso na saa nneɛma no ɛɛsi a na ɛɛkaekae yɛn na ɛtwa picture bi ɛtwa mfonyin bi kyerɛ yɛn sɛ ampa nsɛm a bible no kaeɛ no ɛyɛ nokorɛ na ɛno nso na ɛma yɛhunu berɛ pɔtea yɛduru mu sɛ woanhunu saa nneɛma wei nyina ɛma wonhunu berɛ pɔtea yɛduru mu me ne wo hyɛ aseɛ no yɛn previous lessons no a yɛayɛ no nyinaa no sɛ wokɔ youtube hɔ anaa wohwɛ video no a ɛyɛ description button no ase no links ahodoɔ a yɛde abɛgu hɔ nyinaa no ɛyɛ yɛde sua dada yɛde kan ayɛ ɛna yɛde link no to hɔ enti ebi a wonnim baabi a yɛfiri ɛɛbɛyɛ a dikan kɔhwɛ saa dwumadie no nyinaa kɔhwɛ saa videos no nyinaa hwɛ mu adesua no na afei wode ɛnɛdeɛ nso atoa so na ɛbɛma woahunu nsɛm a ɛno ɛka ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ yi yɛnhwɛ som a yɛka ne sɛ kristo som ɛsiane sɛ bible no ada no adi ma yɛahunu sɛ berɛ bi bɛsom a nnipa awiawie ɔ mo ho abɛwura so no mu a ɔmo nyɛ kristofoɔ most of them they are pretenders they are not christians as we see it na deɛ ama nnɛ no abɛyɛhunu sɛ ɛnɛ obi kɔsua biribi ɛnɛ obi kɔhunu biribi na ɔɔka a anaa ɔpɛ sɛ nnipa nyinaa gye di a deɛ ɔbɛka ne sɛ ɛyɛ kristo som na ɛno ɛna me ne woayɛ saa adesua yi a mmerɛ kakraa bɛsi nnɛi sɛ nneɛma bebree a yɛhu nneɛma bebree a yɛkɔ so nneɛma bebree a ɛsi ɛwɔ asase yi so a yɛde din ato so sɛ ɛyɛ kristo som no ɛna me ne wo ne bible no atwa picture akyerɛ yɛn sɛ they are not christians saa nneyɔeɛ saa nneɛma a ɛɛkɔ so no bebree no fa bible no fa to ho ma ne wo aka akyerɛ ɛwɔ madusua mu biribi a me ne wo ka sɛ sɛdeɛ electricity power yɛde testa ɛna ɛsi so ne yɛhu sɛ ahoma wo yɛ ɛda hɔ no power wom anaa gya wom no ɛyɛ testa ɛna yɛde si so enti sɛ obi claim sɛdeɛ ɔyɛ ne yɛ kristosom ɛyɛ part of christianity ne nneɛma ɛkɔ so wɔ hɔ no a the a very good tool a ɛbɛtumi atɛste ma yɛahu no ɛyɛ bible no enti nneɛma a etwa sesi niema esese esi wasase su nyina no bible ni de nyina amaye nti so obi practice bibi obi kan sem bi obi ye biribi no se ye kristo somo a fa bible no fa to ho na hwese ampa de oyen e ye kristo somo ana de biribi a meno ka mepese metwe kristo fo nyina adwene sisu ne se ye kase kristo somo a eye de yade na enei na kristo somo e ba ana se edikan abade a sen na edikanfo no ye no brebe na shaase na sen na emu adwuma ye no ete ye esese ubu san konta we nyina esese ohunu san niamo we nyina na ma wo hunu se ampa enu na ebetumi amo identify the real Christians enu na ebe mo wo hunu se nteteye anamontu asofo ye tui eye part of Christianity or enye part of Christianity kai se Bible na biribia ye kan ye suya nina ano enye somba akope ene wum mene waka sanse muye mpre ahudu bibiri enu nti ubitu aha osuwa pratisi Christianity ubifa aha osuwa pratisi Christianity enu nti na menu ugusu ye sadi suya nse niyama bibiria ye hum ewa Bible num uko kan omose ewa Bible num the question is say na si wo Bible num ampa Bible no nsem bebre ni niamma bebre ni wo na niamma ben e na ekasa fa ho we ni niamma hodo a ye behu e wa tue a me no shaase e embre kakra atwa mu a ye gusu nso a ye ko animu na bebi a na no me ni uduru ye na me no ka se adifo sem na adifo mahunu we ni asofo ne enkomhye ne sa niamma ni nyina no Bible no kire bra ebesi ne niema ebesi asane ma ne nyina no ebetwam ebefiri ho eno nti me no kase se wo obi pe kran kwagye a enye difo na be ma kran kwagye said ye Luke chapter 16 verse 16 echre se mra no ene difo no eba bepem Johannes buni so efiri ho ko no ye kanyankopon hini ho asempa afei honkonkon ne na honkonkon be sana na no honkonkon sana ye as chapter 2 no enye ne enti ne se wo so wo be practice bi ne wo so wo ye bi a hwe sade enkane no na eye adwuma eno so yankopon de dom na kronkronfo no meno abeka ho asem asua ho asem ewo videos mienu a abetwa mu nyina no ma hyada nya adaje wo sasem na nkasa ho ene wo adwudwa mu akyerekyere mu ama wo hunu se eno nso nyankopon de hye nipa bi mu bo ekyere adwuma na ebeye ekyere niema na esesesi eno akyi nso enkom hye baaye eno akyi nso Bible no kyere sa adwuma ko a mo beye ne bere ebesi ni ba bi esesesi koduru eno so meno hu ewo Paul nwoma ochure de koma Korinto asafo no abra na ntawantawadie aba Kristo asafo ana ewo Korinto no mu no ntawantawadie aba omu ntam we na hye nkom we na oyie die we na eka kasa foforo we na ochirekire ni nyina no Paul koda ni nyina di kire wo e ma omu hu ye 1 Corinthians chapter 13 reading from verse 8 to 13 no ekyire ye enti nema bi wo ha esese yesu esese ye hunu efiri twerokunkunu mu na biribi ekoso a ama wa hunu ba bi potenya saade kono efiri na ebaaye hallelujah ene me no behwe videos bi na me no waka ho asem kakra efiri se nema ekoso no se yema ye ni anna ho a ye befa ne se ye kristo som enso na enye kristo som practices ne niema ye huni ne nyina me ne waka atwa mfonyini ma Bible na kyerɛ sɛ they are not part of Christians na ɛyɛ kristosom nkyerɛkyerɛ no no sɛ de nipa bebre hunu sɛ ɛyɛ kristosom ɛyɛ kristosom ɛyɛ kristosom na ɛyɛ kristosom na mmom ɔmode kristosom atoso nti ɛna ye hunu saa there are so many things a ye bɛhwɛ ɛwɔ adesuan mu a wo behunu sɛ ampa adikanfoɔ no anyɛ no saa nti ne sɛ ɛyɛ bia na wahwɛ ne fare bae na wahwɛ baabi efiri ene ne nsunsanso hallelujah ansana me no beto aso no yɛnhwɛ Ghana yɛna difo yi na no me no kasaaye yɛte Ghana na nneɛma yɛkɔso wɔ Ghana no nyame nhu nkyerɛ enyi nka nkyerɛ ɔmo na mmom okoyi man foforo bi so de na ɔde akyerɛ ɔmo na no yɛnhwɛ de Ghana difo bebrebe sɛ ɔmo akɔfa de abɛto Ghana anti ni obia sori kasatia Kristo som eno nti nanano me no ye adisu na me chose omunya Kristo fo they are not part of Christianity because Kristo som enchere chere enchere saade no adifo ododo sen na no mo Bible no ma no mo ate asafo hyenkom e wa sori dan mu eno nti na Hebrews chapter 12 verse 2 say looking unto Jesus who is the author and the finisher of our faith. Faith bena Christianity. And he said, Yesu Christo nene ye ne kofa baye dia. Christo ye ne sedia wo ye nu ya na. Na sana Christo chire ye. Na chidi fono. Sana mo ye na na. Na dia wo ye dia mo ken. Sana adikan fono. Enso eka no na. Ye tigana. Ye se. Amerika fwa batu wa Hong Kong. Yanko he video ibi mra. Ye ba. Meno obeka nyankopon asem nokore ewo ha
ene bi so no me ba eye specific say we e confirm Trump de no enye confirm holy ones no adi atum say o say Trump e free na konya so because Trump e win ya civil war be si America nipa be wupa ene Trump win ya ene ma pi be koso e wa America e bi emwa until watches no so adi atum but to the Lord name, the Lord ni nyanyi ntumu. Because Trump so elusu election weya about 30 Christianity. Enti ama edru apuna no. Enti no, Trump enwini, ama civil war ensi between blacks and white. Ne moja yifye mu. Ama en affect world. Na wen fomu humura nto kwa num. Ana se, Trump elusu ama Christianity enya affected ana. Nse se ni nina babi jina Trump so. Ena ni nina babi jina ya Christopher so say we have to pray. Ni yan kanchile nyanko pong. Na erade mre mubi. Na erade nse se wim. Ense chile wim. Sebe ya. Yebe suwa gwe erade suwa erade. Awa sempe ni pobi ni Trump ekasa. Nti minya revelation me fre. Papa. Nek. Agbusho. Me fre ne kache nse papa. Se ni mehu. Eno so ni pala white bekasa. Na omene Trump akasa. Na me frem ya me ba ajima prempe. Cause me ba ajima prempe. Na dan for pa any pola white. Good. Enti me prophecy no Trump tie. Enti Trump tie no opese one me kasakra. Ama o tie no a shake ni pa.
Sa.
Ama se se omu ye ho adwuma. Omu bomb pa ye pa wo. Omu take decisions. Pa. Tun se recently ya o jina ni pam e praise Jesus. Ene ni ama bebre. Enu nti no sabi sabi mpredu ya sekwa ba mkura na menene bekasa nti no
okay
ye nyina mfa mpa bonta na chi na owini a ebe mo nyame purpose oh wo ema world e wiase atime ya fulfilled se Trump elusu a na Joe Biden ba betena konya no so a calamities be sisi e wo US ne be affect world
but se se no enye clear cut ema beto ho se se no mu hu ne ye wo honhoma famo
Mimi usu bempa meti ama na me kasa ne de. Mimi ni se Trump e be wini.
Those who are contesting the elections, the major contestants are Joe Biden, am I right? Is it Joe Biden?
Joe Biden.
Yeah. Joe Biden and Donald Trump.
Abrechi wa wo jina se yantu on swa ba ya Joe Biden and Donald Trump.
2016 it was Mrs. Clinton, right? And Donald Trump.
I think people are not doing so. Here, Clinton, and now Donald Trump,
she won, but she did not win because the person who contested Mrs. Clinton won by his own means.
Nipa oni oba Clinton ejina yenu fa onu ane kwansu edingunim.
2020.
I think people are not doing
no change.
Is it saye biamba mu?
Trump will sit on America's seat again.
Donald Trump, because we are America, my opinion is subium.
Americans will not vote for him.
America will end to mano.
But he will be president. The votes that will come will be for Biden, but Trump will still be president.
Joe Biden.
Why? 2016, I told you a certain nation will help Trump. I told you, if you remember before the elections, I say it again today. The same way Trump will bulldoze his way, he will win. Americans will not understand, but Trump is 2021 president.
Me catch you having pinu ni dunsia. Say or maybe me board Donald Trump at two near me be wedding kunim. Sa ne baye wa fi weisu.
Between the two, Trump is strong. Biden is weak.
One me no Trump and we are thing Biden I am re.
And he will use that. And he will use that strength to win. And so
Trump
is the next president of America. All the things I've said, I think you heard it very well. Trump,
Donald Trump
will sit on America's
seat.
If a prophet tells you that angels are now talking, it's a lie.
So because above we above
I repeat, if any prophet tells you angels are now taking decisions, and it's not true. Trump is the president.
Now
let me tell you why Trump will sit on the seat whilst Joe Biden should have been the president. Let me tell you why it will be so. Joe Biden doesn't have the antidote to deal with Trump. Trump is a mystery.
Joe Biden and Donald Trump and one can draw out between a Donald Trump at in time. Donald Trump, are you hinting him?
He is the winner.
So where you come from? In the book, what should be patched out? What do you
say? What is
Ghana? You know, so many animal. Oh, when I'm saying, I'm saying,
medofo nsami a ohweye ne nsama adifo eken sen na wuhuno na mebusa se nsami a ohweye ne nsami ni akukoduru a omode kasa nsam we no eno na ya na edru ba bia me de aya na ye mi hu kakra no because nsam no se do mo be hanha na omo ani aka nsam no me se nurotu bebere ba yekoso wo gana ni nyina no enya akomfo o enye nipa bia eye so-called prophets no omo ene omo ama nurotu akoso wo Ghana. Why am I saying this? Hwe adifo ne nsema omo kan ma memfa wo nkwa akiri kakra ye si 2020 mu ana ye be si 2020 mu no Ghana adifo ehye nkom efa abato ho adifo kro na no mumu ache me pese me twa picture bi kire wo ha obi si NDC bewini nyame ne yi kire no obi nso se MPP benwini nyame na yi kire no enti omo pese omo kire ense nyame no ye trofo ana enti se motena se na mo strategize mo ho disa se nwe ba bo ntana de obi abeka ne se kisosun no eye naada ana se enye nokure obi kura beka se nyame ne ni ho ampa se de ye nuan binum ka no because nyame ba akope no e ko ka kire NDC prophet se ko ka kire NDC fo se obenwini na wasana akọ NDC fo MPP fo ho akoka akire MPP fo se MPP fo benwini na mufi se nyame no owo tam to saadam na na nyankopon wa adaje ebo sa tactics na na nyankopon mo sa information no nyame ba akope no ekoka akire na jagezi se NDC fo benwini na se nyame kro na akọ owusu bempa ho akoka se MPP benwini asem we otena se na adwene ho a etesen hwe nsem ye adifo ye kan e na osoro akotena se e na God na nkasa nkasa no de ye ba kan se o ye chairman of the meeting no engine to mu nanso obi ohun nsem na omo ka no dofo me se se otese omo se ye na nye se ote ye na na wa ma okete so na wo ku twitwa omo nsem no ke kan se ne bi bubu obi mu na tete bi firi mu me kai se bra eko school no ye wo nkontabo bi wo ho a ye se ye fra ne board mass obeye o bracket wa ye a division wa ye a multiplication addition subtraction ne de keka ho nyina be wi a obenya ansa no afi obehu se asem na nipa no ka no nyansa sem bi ka ho a enye nyame ne kae Nipa mienu hwɛ nsɛm a ɔmoka yɛ ne akukuduru a ɔmodeka yɛ abato nso sɛ kɔsi sɛn enti mo pɛsɛ yɛ ni ɔmo ni nyame ho fɛ wa na enti saa ne ma yɛ kɔso wɛ nyinaa no enka kristosom ho sɛ mpo ɛyɛ juufoɔ pɛn no so a nka saa adifo ne nyɛ sɛ yɛ ku wɔn ade enti ne sɛ yɛ ku wɔn ɛfi sɛ bible no sɛ obi boni ti nka asɛm wa abra nyɛ ɔno nyankopɔn ɛna ɛka kyerɛ wɔn a wɔn ku wɔn mo fa wo bible no na yɛ nhwɛ asɛm bi ɛwɔ Deuteronomy chapter 18 verse ukan free 15 no eba na brenu nti meno beken ya free 18 no ekono na ya hwa asem bi ewo ho Israel for pensoa Judaism nka yakumu dadadadada sede yankopon asem ekeni Deuteronomy chapter 18 verse 18 ma meno kan free 18 no basa wo kan free 15 na brenunti de yemfa free 18 no ye beti ase abran yankopon eka ena mose so na ochre orefe odifo fofuro bi a akire no obeye no te se mose ebeye leader ekofa Israel fo de won eba bosha asase no so no na yankopon erefe bi efri se na difo bebre beba wiase na mum na esan se na Israel fo pese o mu hunu difo poten a na sem a na yankopon e kanti no yankopon kyerɛ niema esese esi na niema esese ekoso ente urade ka kyerɛ Mose se mema odifo so mama won wonuanu mu se wo na mede mensem bexe nanum na wakade mehye no nyina akyerɛ wɔn 19 no dunkono no na ebeba sɛ obiara a ɔrentie mensɛm a ɔbɛka no me din mu no me na mebusa no ne hɔ enti nyankopɔn sɛ Mose ka kyerɛ ɔman no sɛ na bi akyi no mebɛma odifoɔ kɛseɛ bi so a ɛte sɛ wo Moses na mede me nsɛm bɛhyɛ n'anum ama wabɛka na obiara wantie ne nsɛm no a ɔbɛka no Nyankopɔn sɛ ɔbɛbisa afiri saa nnipa ko no hɔ enti odifoɔ bɛn asɛm ɛna na ɔkan ɛna Israelfoɔ no they are very wise in terms of omo ni nyame kasa omo pese biribi omo hu ade poten a yankopon e kasa efa eho no ene yankopon ka kire Moses ensem ode beba no eye memasem na ode beba enti obi biara ontie sa nipa na asem no ye bebisa asem no afri no ho verse 20 ye ntie de esi wo ho na odifo a obema ne ho so aka asem bi medin mu a menhye no se onka ne de obekasa nyame foforo din mu no odifo okunu bewu hallelujah enti se difo bi sore na obekasa wo nyankopon din mu se nyankopon se na onu nyankopon nye onu nyankopon na waka na mom obesora bekasa nyankopon se ana obekasa nyame foforo bi din mu so de bosomo so de nyame foforo bi din na ebe ye sa de kon no bible se sai nipa kon no obewu afei tie de to aso e verse 21 o se ebia wo beka no wakoma mu se ebe ye den na yebehunu asema awurade nkaaye no ena Moses se na eba saa ana yankopon eka ede a chese nipa bebusa ne ho se na saa no yebeden hu se asem wede enye nyame ne kaaye na asem wede yankopon ne kaaye eno ne yankopon de saa san na yebeto na se saa ne ma esi wa saa se sui se eye Judaism a ese se yeku saafo no o se ebe yede ne yehu saafo no e na ba nyankopon ebe kirem se ene se verse 22 de odifo no kasa awurade din mu na asem no anye ho ana amamu na asem no mfiri awurade ahokyere na odifo no de kasae nsuro no hallelujah mamisi 22 no subim o se ene se de odifo no kasae awurade din mu na asem no anye ho ana amam amamu a na asem no mfiri awurade ahokyere na odifo no de kae nsuro no enti asem no obeka no amamu a ose ano na yedi behu se emfiri nyame enti na ye difo yi enka ye nku wo mo ose sa difo ko no asese enka ye ku no enti wo Israel fo pen so no obeye hu difo sem na obeka sem na amamu a instantly asese ye ku enti na wo ka se sa difo no asese oku nyese bi nyame na obeku no de me no ka se obi ye difo ana so obi ye ye a de obeka se ende mu nja no nyame na ebeku me Israel fo no bren so no Israel fo nyankopon be ma ye si wabo aku se wo kohye nkom e wo Israel fo mu na se nkom na wo hye ye no amamu a ye beku wo ha because the Bible na ka and this dear asofo ni adifo yi videos ni omo je omo home na bebrebe e wo wiase no Bible say dear ya me de wo twi ne say ahokire ene nipa de kan asem no se be ya obenya bibi afiri mu na nka nkom ye omo hye ye eba mu a sabre nka obi aso betu e wo social media so e wo wiase nyina enka Ghana sikapuduo because ye nuanumi ye nuanumi ye maamenom ene ye nuamai numi wo be jemena so mo ho akogu ho se oho se afi ho nko na nyamete nka sabre ya so ebu e wo asase so na Bible so sa mam so anka se ye de ye kuo mo so these people must put to death hallelujah enye part of Christianity Judaism Jew for pen so kra na me no akokan nka hokra na sese yeku and apart from Judaism no Christianity kra no how many prophets ena ohunwom eno nti na me pese me twa picture ma ohunu say and kirekire na no montu ahodo nsema aye ka Ebenezer besie nyamesi nyamesi adoso bebrebe no na bi ni ewo Christianity afi omo nso nsem na omo beka no o se nyame se se de urade nyankopon ma me hunu ye ni se de urade kan ye ni enti ni mose nyankopon okasa kire no okasa kire ne se se obi beka sem na okan nyame din mu na mamu ana okan nyame foforo kura din mu a se nipa ne yenku no hallelujah nyankopon asem ni o se ahokire omo to chacha ni nka edi ya eh kasabre sikabu kasabre sikabu odofo nyame nka hwe enkyere omo na eye sa prediction we no nipa predict bebre enti masema ene me sene twa ne picture bi odi a kire nse nyankopon a okohye nkom de ma NDC fo so omo benwini ani nyankopon a okohye nkon de ma MPP fo so mo benwini no mo pese mo kire se nyankopon no oyɛ god of disaster na so oyɛ god of sɛn na mo pese mo kire se nyankopon no te nyankopon nyɛ saa ne ma no nyankopon no onye nya atwem akoh akoka akire wei se wo bedi nkunim asana koka akire wei se wo bedi nkunim enti at the end of the day no mo pese mo kire se ɛyɛ NDC MPP ana CPP ana se de keka ho no omunyina so benwini ana enti so obi so beka se akuadonko ebenwini a at the end of the day no how many people eno mo betena akondwa no so how many parties a hodo se na contest na mo pa che se omunyina so benwini ana enti se wo ye anwini a na mo pa che se nyame be na akoka asasem no se wo yesu anwini a na mo pa che se nyame be na akoka asasem no eye wa wa dwini mu ana wo nsusu ye mu e na wo de kan ye nyankopon se omfire bia nyankopon se onka hwe nkyere omo eye ho kyere a omo benya biribia di nti eye nkontompo ye na da atoro orofo a ohwe me ma wani na ho wo se eye ho kyere o na omo de hye sa nkom no nyame mfire obi a nyame nka hwe nkyere omo eduru ba bia nsam no kura bi ho mo ka a ani edene na kokoduru ene nyame si nyame si nyame si no adoso adoso. And see, at the end of the day, no, Madame Fubako, mo patch, they say NDC, Uba Ghana, NDC, MPP, Omono Mukuta Dom Cassiano. And see, at the end of the day, you know, NPC, and a baby winner, a yesono, a yesono, any chinny, and a baby winner. And see, mo patch is a party a baby winner, a year NPC, ana. Because and no NDC there won't be a penis room and a sino and the oka party meaning in a boomer your friend NPC and the a yes on a year chin yet and the over cancer a yes on a year hallelujah a answer some a bush in cancer and your main kaye now say 1 year and until the be a maker say you wo among your seminary near marketing kitty be no moving your corner to watch a chow and no and no moving your coin ato ho chacha na nyema bi wo ha they will never and ever try omunim omo ankasa omopemu omo ankasa ada yesumu wo ho nyema bi wo ha yak futu ni nyina fra yakani nyina bom enti amanne no obi ya ade no kora na etsa ye hu ni se etsa sa ana hu ni se ni padodo no a wodi ni pana chinti e na obenwini a Danu du honi pare kujina box no ho a na dwene nyankopon ne politics a owode ma wiase nyina no watworo e watworo kununkunu mu de sesesi wo wiase de koso wo wiase nyina no e watworo kununkunu mu enu ntina da bia no mem koso busa sa question we kopem se omobeyi ma no ana amenya obi ma wakyere sa asem na mu ayi ma no se adifo ye omugu gane ye omoje omho menai mudie wo hene nyankopon nam no so de na asemeba because baakusi NDC baakusi MPP baakusi Donald Trump ebe wini hands down baakusi se osura ko meeting anyway no me nyame baako no okọ ha na wasesa no ho nyame baako no okọ ha na wasesa no ho na wakọ kan semfoforo wo ha na sai na mo pese ye nhunu nyame no enu nti na me kire se sa practices ne sa nsem wo ya o mu twa ne picture o mu kama ye te da ne nyina no eye nada enti se obi ti akire na obeka se nyame bi ani ho a enye se nipa na fort eye wo de wo ye ne de wo ka ne nema bi amo wo e kwaka no ha ne wo ya kwaka wo e kugina wo ka na ha no emfa it does not make sense and trust mu nti ebe ma nipa ka se no de ayeye no ente sa Israel for pensoa nka yakum Ghana difo nyina ka yakum dodo na nka obi akora beja nkom sa nkom no hye titiru se nka wa be sha for man no ho na ansi se nde obeka kire media na ebia nka memede wo ho akyo na se wa be sha biribi e fa man ho na Ebenezer besie nyankopon na ka kyo se kwohye nkom na wi akopa kye wa na Enti na bribia meka se de ama Ghana krisosum ahwe ase anase enni animunyam no enye bible no eye difo no